Whakamahara tia ngā toa o te rua tekau mā waru. Koe nei te matua o ngā karahipi a te moana nui a kiwa Ngārimu VC. I tuku atu nei ki ngā kaiwhiwhi tekau mā rima i te hui nui i tū ki te Papaiouru i Rotorua. Koe nei hoki te wā tuatahi ha i tū wai te kaupapa nei ki roto o Kamupene Pi. Me te ha ko te tahi o ngā kaiwhiwhi matua ko te tau tohito o te ao pāpāho a Julian Wilcox. A nei te pūrongo a Mihi Ora Gage no o mātou hua ngā hoa mahitahi o aukaha.
Kua tau waewae tapu atu, ngā toa o ngā karahipi a te moana nui a kiwa Ngārimu ki Kamupene Bi.
E kaupapa tino a tāhua tēnei, hei tuku atu ngā karahipi o Ngārimu ki o ehia ke ngā tauira Māori.
Te kaumārima katoa rātau, he tauira whare wānanga, tohu paerua, tohu kairangi anō hoki, no ngā tōpito katoa o Aotearoa.
Kai Mariana Matu, ko Tā Bon Gillies, kei konei tonu, Willie Apiata, VC, kei konei ano hoki hei tautoko te kaupapa.
He te hiko ngā tuamanu kōrero, ko ngā head prefix o ngā kura hurinua i te motu, e rā momo tāngata, koirai ngā tauira, kua wikitoria i tēnei tau.
Doctoral Scholarship recipient, Julian Wilcox.
Ko ia nei ko te tuakana o rātau, ko te tohunga o te ao pāpāho, ko te uri o ngā tifakaue me ngā puhi anō.
Mātou whakawhiwhi ke nei tohu, tēnei tohu whakahirahira, tēnei tohu whakamahara anō hoki ki a rātau mā. Nā ko hoki mai ngā mahara, ki ero o mātou koroua, ki ero o mātou tupuna i hare atu ki te pakanga nui o te ao.
Julian is completing her Doctor of Philosophy and Indigenous Studies at Te Whare Wānanga o Awaliliarangi.
Ko Julian tētahi o ngā kaiwhiwhirua rau moho ānei, ā hei tā te tau tōhito nei, he mahi nui kei tua.
He timatanga noi honei tēnei, arānu atu ngā rangahau, arānu atu ngā kaupapa, arānu atu ngā kōrero te ao Māori, arānu atu ngā kōrero tukuiho. E tika ana kia au kia puritia matekahu o te pepa kia kōrero sia e te ngutu o te tangata.
Those are our small successes.
He tuatahitanga tēnei te tūkiro torua, he oi anō, ka huri haere te kaupapa nei ki ngā pito o te motu.
Ko tēnei kaupapa i noho ai roti te whare pāremata, engari tō mātou hihi e kia puta atu ki waho ki ngā takiwā.
Whai tika ngana tērā whakaaro ke au ke tari atu ki ngā marae o te motu, ki ngā kamupene o te motu, ne?
Kia mōhio te hapuri ngā hapuri i te ātāhua i te papai o tēnei kaupapa.
He kaupapa katau ki Kamupene Si, hei te tau e tū mai nei. Mihi Ora Gage, atu i te reo irirangi o Te Arawa, mā aukaha.